Our gifts were not given for competition, but they are given for the edification of the body of Christ. Yakapfuura arena yatinonyora program kuti time for deliverance. Mweya muchadeti kuchingobvuma ikuti tinongosiya yakangodaro. Weita vada pavada havapererwe.